Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tubahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Joe Biden avuga ko gushyiraho inzitizi ku batora muri Amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu. Yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa rwo mu bihe bya none. Ibyo yabitangaje mu gisagara cya Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania ku munsi wa kabiri. Biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku Banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikira ko cyane mu kiringo ciwe mu mabanga ya Perezida. Yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije, ibyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguzamateka. Ku ijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Philadelphia, Biden yavuze ko utwigoro wo kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibirangame Amerika kandi bikiye kubiri na demokrasi. Yaranebaguye uwo yasubiriye Donald Trump, avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka wa 2020 inyuma yuko ayatsinzwemo. Ijambo rya Biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rwiwe. Bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF, Arietta Four, afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe inyuma y'imyaka igera kuri ine. Yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo cyo mu muryango wiwe nk'uko vyatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishyirahamwe UNICEF. Four yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishyirahamwe UNICEF mu mwaka w'2018 azoguma mu mabanga yiwe gushika ubuzomusubirira abonetse. Kuva rishinzwe mu mwaka w'1946 ishyirahamwe UNICEF ryararonse abayobozi indwi bose Abanyamerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimiye Four ku buyobozi bwiwe bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye byo ku isi. Atanze akarorero k'uruhara UNICEF yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Faran Hak avuga ko ku buyobozi bwa Henrietta Four UNICEF muri iki gihe ari ishyirahamwe rikorana n'amashyirahamwe atari make yaba aya Leta canke ayikorera ku giti cyayo ku byerekeye gushikira iterambere rirama. Tuze muri Afrika, aho igitigiri cy'abamaze gupfa mu migumuko muri Afrika y'Epfo inyuma y'ifungwa rya Jacob Zuma kiriko gitera ciyongera. Nkuko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP, igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha ko abantu 72 bishwe, abandi 1,234 barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ifungwa mu ndwi iheze rya Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Mu itangazo ku munsi wa kabiri mu ijoro, igipolisi cyatangaje ko benshi mu bapfuye bahonyanzwe igihe amamanga zini yasahugwa. Kimenyesha ko hariko harabitohoza ku bantu 27 bapfuye mu ntara ya KwaZulu-Natal hamwe n'abandi 45 mu ntara ya Gauteng. Umuntu aresa bapfuye bahonyanzwe ipolisi kiriko kiratohoza abo bisa nuko bapfuye barashwe. Ingingo yo kurungika abasirikare 2,500 gufasha ipolisi ntivyashoboye guhagarika ugusahura kwimonogoje. Kwindi nkuru yerekeye Afrika, Matata Ponyo Mapon yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yarungikiye umutahe wo kumuhagarika ku byaha bya ruswa yagirizwa. Uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, abashikiriza manza muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo basahuye umutahe wo kumuhagarika ku byaha yagirizwa ko yanyuruje $140,000,000 y'amadolari y'amafaranga y'igihugu. Matata yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Perezida Joseph Kabila kuva mwaka w'2012 gushika mu mwaka w'2016. Yagirijwe ibyaha vya ruswa mu gihe abajejwe itohoza bagenywe na Perezida Felix Tshisekedi bagize amatohoza ku kugenera leta y'imbere yaho yitwaye. Matata yarahakanye ko hari amakosa yakoze, avuga ko ivyo yagirizwa biri mu mugambi wo kumucafuza. Turangirize kuri Zimbabwe, aho ico gihugu kiriko kirondera gukingira ikiza cha COVID-19, abanyagihugu umuriyoni gikoresheje injanjo mu ndwi zibiri ziri imbere. Iyo nkuru yatangajwe na Perezida Emmerson Mnangagwa ku munsi wa kabiri, n'igihe yongereza ikiringo c'ingingo zo kuguma mu rugo ku banyagihugu iyindi minsi 14. Mu gihe ibitigiri by'abapfa n'abandura umugera wa COVID-19 biriko bitera vyiyongera, Mnangagwa yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya COVID-19 zirimwo umukwabu.
Fidele Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Kuri w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu munsi arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu ikinshasa muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Urugendo rwashojwe n'itangazo rusange ryashyizweho umukono na Minisitiri wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ushinzwe imiryango yo mu karere Didier Mazenga Mukanzu na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambassadeur Albert Shingiro. Tujye mu Burundi banki nkuru y'igihugu BRB yaraye itangaje icyemezo cyayo yafashe ko kuva ubu nta muntu ishyira hamwe cyangwa ikigo bemerewe kwishyura no kwishyurwa ibicuruzwa cyangwa imishahara mu mafaranga y'amahanga. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wilika Neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ibanki nkuru ya leta ya Burundi BRB menyesha ko ari kutubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu gihugu. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri rigasomerwa amenyesha makuru ku cicaro cayo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, isigura ko abantu barihisha ku bidandazwa canke akazi bakorewe nako bakorera abandi mu mafaranga mvamakungu bakanayahabwa mu ntoki canke agacishwa ku makonti kandi bitemewe. Niko kwibutsa ko mu gihugu hagati atarindi faranga na rimwe ryemewe gukoreshwa atari amarundi. Diane Joseline Bizimana twari gisata cy'umenyesha makuru muri BRB niwe yasomye tangazo.
Ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga y'u Burundi gusa bita BIF mu funyafunyo igifaransa. Ibikogwa hamwe n'amasezerano byerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo by'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga cy'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi, barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi.
Yindi ngingo yafashwe n'uko atamuntu n'umwe yemerewe kuronswa ingurane mu mafaranga mvamakungu n'ubwo yaba ari umunyamahanga n'amakonti yoyo yemewe kugururwa muri bene ayo mahera.
Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi, kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi.
Ingingo ikurikira yo kwa kimusha amazu akorewe ucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro no kuvunja iri mu ngiro kuva mu kwa kabiri umwaka uheze. Ico gikorwa ikaba cegurirwa amabanki hamwe no kubuza abantu bose bakorewe ucuruzwa gukurungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mvamakungu babikora badafise urusha rwa BRB. Ibi Gabriel Fusiri yarongoye ishirahamwe Orikome rigwanye igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva kubwira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'u Burundi rikingirwe neza. Rufyara afise impanuro atanga.
Twibaza neza yuko leta ahubwo ikwiye gushira ingufu nyinshi cyane mu bibazo bijanye na politiki mu nzira zimwe zizana n'amafaranga y'agaciro. Nuko abasanzwe bafasha u Burundi no kuvuga imigambi y'iterambere ari bihugu bisanzwe bifitaniye ubucuti n'u Burundi ari amashyirahamwe mpuzamakungu nka Banki Mondiale n'izindi ama ONG eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka. Ibyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike zitafashwe. Ikigira kabiri ni tourisme, ni kuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya. Kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs étrangers nabo ntibishoboka boka ntibikunde. Ikigira kane nibyo dushorira mu mahanga nk'ibi by'ikawa, icyayi, butare n'ibindi. Ibyo byose bisaba ko ibijanye na politiki, ibijanye n'intwari ibereye gukorera ku mugaragaro byose bigomba kuba bikwiye. Ibyo rero n'umunsi navyo ne hari kibazo ntibishoboka. Tukibaza rero ko leta yoshira ingufu ngaho hantu cyane kugira ngo amafaranga y'amarundi aduka agaciro naye handi ho nitwibaza yuko izi ngingo zishobora gufasha na gatoya ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu bigakorana cyane.
Kuva amazu yo kuvunja amafaranga yugawe ku wa 15 ukwezi kwa kabiri 2020 abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bari kwarondera amafaranga y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza, amatike y'indege n'ibindi byinshi. Hari n'abitanga bakabwirwa ko bazoba telefona bakarindira amaso bagahera mu nzira. Ikitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo. Abahinga mu by'ubutunzi bamenyesha ko bikigoye kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji yabisigura dandaza abanyuwanye banyi bayo babazanye kandi nabo bayaronderera ko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu gihe radio ijwi rya Amerika ishami ry'Ikinyarwanda yizihiza yubire y'imyaka 25 imaze ivutse, abarundi b'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baba hanze y'igihugu cyabo barashima ko ijwi rya Amerika yabahaye umwanya. Baganiriye na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Emmanuel Nkingurutse umunyepolitike yahoza n'umukenguza amateka mugambwa iprona arashima ikibanzi yo radio idahengeshanya kubaha, amenyesha ko atakindi yo kwifuriza abakozi b'iyo radio atari gutera imbere nk'umuzinga.
Ico shima ku ijwi rya Amerika nuko ibiganiro bimeze neza igihe cyose, kuva mu gitondo cya kare gushika ku mugoroba w'ijoro. Ni ukuvuga yuko umuntu ataronsa akanya gukurikira isaha cyangwa umwanya n'uyu ashobora kugenda akabisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi akabisangaho akabyumviriza. Usanga ibyo biganiro bikora ku bibazo byose. Ibibazo byose ugasanga nta kibazo na kimwe kigaragaza muri aka karere mbere no ku isi kitakozwe ku kitatanzwe ko inkuru. Ijwi rya Amerika ni ukuri iratanga amakuru ashika ku nyota mu mwanya mwiza kandi amakuru y'ukuri. Inyito mwayise yitwa radio yacu, koko ni radio yacu twebwe tuyumviriza, ni radio y'abanyagihugu.
Na Emmanuel Nderimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha rw'abanyapolitiki b'Abarundi batavuga rumwe na leta arashima makuru adahengamye iyo radio bashikiriza.
Muradushikiriza makuru iwacu mu Burundi, iyo turi mu buhungiro rero tukaronka radio zitubwira ido n'ido ziriko zirabera mu gihugu, kiba ari ikintu cyiza cyane. Ni radio itumenyesha n'ibiriko biraba mu karere, mu bihugu bibanye by'u Burundi, naho umuntu ataba ariyo n'ukuri aramenya neza ibiriko birakorwa hirya no hino mu karere no mu gihugu iwacu. Natwe turi mu buhungiro tutavuga ari rumwe na leta y'u Burundi, n'ukuri turashima mwaraduhaye ijambo akatari gake. Burya aho amaso y'umuntu atari kugira ngo yibonere ibiriko biraba, ariko mwe mukaba muhari amatwi akavyumva, n'ukuri turabikenguruka.
Nabo mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu barashima ibikorwa bya radio ijwi rya Amerika. Marie Louise Baricakarongo y'umuhari w'abakenyezi n'amahoro amenyesha ko ashima cyane ikibanzi iyo radio yahaye abakenyezi.
Icya mbere dushima ni uko iyo radio yegereje amakuru abanyagihugu bacu bavuga izo ndimi. Icya kabiri naco twebwe umuhari n'amahoro dushima ni uko radio ijwi rya Amerika ihe kibanza ciza abakenyezi mu gushikiriza amakuru aberekeye, ikaduha n'ijambo tukavuga kubiraba agateka n'ubuzima bw'abakenyezi, tukanavuga no kubiraba ibihugu byacu n'akarere muri rusange. Turashima rero ikibanza n'agaciro iyo radio iha abakenyezi. Ica gatatu dushima naco nyene n'amakuru atomoye kandi atohojwe radio ijwi rya Amerika iduha.
Mwishyirahamwe riharanira ubuntu n'iterambere Focode bamenyesha ko bashima uko iyo radio ijwi rya Amerika idatoranya mu gutanga ijambo. Bishikirizwa na Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe.